Sithe namukele ihleleni ihlelo lethu selithanda kakhulu umhlelo lomzaleni media la sinilethela khona indaba zishisa obabiza basabele onthulelo lohlelo uthandi thi your girl intokazi yakashaza uzindela umavuso unceba kakhulu ubhayeka njengamanje sisesikoleni ekhetha kuhle high school la sizobona khona uNaledi esimazi sonke okade thatha indondo kuma SADMA awards ingane nkosami esencane kodwa usenze sayiqhenya kakhulu sisonke siNingizimu Afrika simvakashele ke esikoleni la efunda khona sakubingelela Naledi ohlelweni lomzeleni media kunjani sisi
ngiyaphila sisimtawena
Ngiyaphila siyajabula ukuba nawe siyabonga nalethuba osinikezelona siyazi ukuthi izikhathi zama exam kuyaphithizela osixoxele kabanzi siyakwazi sonke siyakwazi uNaledi ingoma yakhe sithanda sonke ecula yonke indawo osazophinde usithi ukuthi sivava kancane mase sivala ubani uNaledi
uNaledi intombazane ehlala eNanda Newton A eyenza matric ekhetha kuhle secondary school eminyaka ngina 17
uNaledi una 17 years sekubonile kuma SADMA awards siyabona uphethe indondo yakho lana uzizwe kanjani how did you feel ngesikhathi kuthiwa Naledi like winne kubantu abadala kade futhi bawuqala umculo wena umncane uzizwe kanjani
ngajabula kakhulu ngijabule kakhulu ngangikholwanga futhi ukuthi mina wonke kukhona abantu abadala abakade bafika kwi-industry sengizowina nje ngajabula kakhulu kakhulu
so kuhamba kanjani esikoleni zihamba kanjani izifundo uyakwazi ukukhopha with music nesikolo manje sowaziwa wonke umuntu kunjani ukuba famous kodwa ingane yesikolo
esikoleni kuhamba kahle ngoba sibhala nje namanje kuyabhaleka kuyafundeka futhi ya
babukeli njengamanje sino principal uthisha nhloko wasesikoleni ikhetho kuhle uthisha nhloko ka Naledi baba
yebo sakubingelela nkosazana
sakubingelela sacela ubingelela ababukeli emakhaya
ngiyabingelela kubabukeli kuzindawo ngeindawo labekhona ngithi nje sanibonani babukeli
siyakubingelela thisha omkhulu siyambona uNaledi usegcwele yonke indawo useyaziwa usefamous njengamanje uzizwa unjani njengothisha omkhulu
ngithokoza kakhulu ukubona ingane esesikoleni sami ishona phezulu kuba khona kaNaledi kwenza ukuthi saziwe umhlaba wonke ngoba ukuvela kaNaledi ukuvela kwesikole so kusenza sizizwe nathi sabantu abakhulu kakhulu
ingabe uNaledi uyingane enjani osichazele nje ukuthi unjani esikoleni kunjani kwezinye izingane umbona eingane enjani
uNaledi uyingane uyingane efana nezinye izingane uma ngase ngithi mhlawumbe uhlukile ngabe ngishiphuthi kodwa ngangibheke ukuthi nje kuqala unyaka ukuduma kwakhe kuzomenza ukuthi aphakame kepha kumveze njengengane ihloniphayo elalelayo niyenza konke okushiwo othisha ufana nezinye izingane angaba namaphutha afana namanye aphinde futhi anze okulungile okufana nokwabanye futhi uyingane nje iqondile
emzeleni media sengiguduzeke manje ngavuka nothisha bakho Naledi sinome simsweli sinome sincayi siyanibingelela bothisha ngicela nibingelela ababukeli emakhaya
sanibona ababukeli emakhaya ninjani uMrs Ncayi lokhulumayo sanibona babukeli bemzoleni media emakhaya ninjani uMrs Mseli lokhulumayo ikhetho kuhle
bomis ngiyalibonga leli thuba ngiyasiyathoba siwumzweleni media ukuthi nisinikezele lithuba osingaye la uNaledi simbonile uNaledi komabonakude ingoma yakhe siyayithanda siyayazi siyithanda sonke uNaledi uyingane enjani
uyingane nje njengazo zonke izingane bayadlala bayafunda kahle kahle na umntwana onothando akasiye umntwana mhlambe omthola eseyimpini akasiye futhi umntwana omthola esenkingeni umntwana ohlonipha kakhulu yo ahlonipha uNaledi uyahlonipha uyafunda sinaye lapha ka 12 uthisha wakhe ngiyamfundisa umntwana nje ngempela o she's a hard worker.
Simbona igamala mingo amahle ngaziwa ngoNicole umngana laledi aphi umngana nami nje omkhulu hlezi ngihleli naye yabo abantu kube banokungibuza ukuthi hey now bangibuza ukuthi sonjani aphi nje bese celebrate uzothini mengabe ukuthi uyakushiya next day aphi vele uzokushiya next day bathola ukuthi aphi vele umngana nami ayuthi angikoleta hlapho ukuthi manje kuse kumele kube khona izinto anginika zona yabo ngoba nakho hlapho bese celebrate yabo mina nje ukuthi yena siphase nayo aphiwe yabo siqhube phambili impilo abe big nelone music career yakhe because mina ngiyakholela ukuthi she's the next big thing and usazoba right empilweni.
Ingabe thisha mkhulu eyiphi indima oyidlalile njengoba simbona uNaledi simbone kumasama ewina eqophisene nabantu abadala kade baqala ukucula kade bangena kulomkhakha womusic yena emncane engaka eyiphi indima oyidlalile?
Indima esidlalile njengesikole ikhetho kuhle sidlale indima enkudlwana kodwa ebuke ngathi incanyana into esiyenzile ukuze akwazi ukuphumelela uNaledi sinze la benza khona ama school visits afike ahambe ocula ekseni before kungena isikole kuzona zonke izikole ikhole ayihambele kusho ukuthi behambele izikole ezahlukene esithanda ukubonga kakhulu bebekhombisa sasasa nanokuthi bamvotele babuye bashuthele basho ukuthi sivotile badlala indima enkulu kuzona zonke lezi zikole esihambele nezinye zomakhelwane esingakwazanga ukufika kodwa badlala indima enkulu siyabonga kakhulu ezikoleni eziparticipatile nezikwazile ukusilekelela siyabonga.
Uqale nini into yomculo wazenini ukuthi ufuna ukwengena kulomkhakha wokucula noma wazeth into nje ongene kuyona kade ungayilungiselelanga kade ungayiplananga kwenzakaleni uqale kanjani ukuthi uzongena emculweni waqala nini ukuyibona ukuthi ngiyakwazi ukucula ngunaledi uthando lomculo luqale nini?
Kwaba yinto nje yayingaplananga njengoba tubuza kwaba yinto engaplananga phela ukucula into vele ekhaya vele sasivele sicula kuyona ukuthi besingazi ukuthi yabo ngizocula nami ngingene kwi-industry besiyiculela nje bengayona into ukuthi ngizongena kwi-industry ngicule ngenza imali ngokucula ngijabulisa abantu ngomculo wami.
Ehhe, kwakuyinto ongayilindele. Kwenzakalani uzuqale urekhode ubani walibona leli talente kuqalephi?
Kwaqala la esikoleni. Ya kwaqala esikoleni ngicula no-classmates bami. Then kwaqala lapho
alukho ushintsho uNaledi ngabe useshintshile ngoba esaziwa nje umhlaba wonke noma usawulwa uNaledi wawumazi
ekumini usanje ngoba wayenjalo usaphaphe nje bade phapha mhlawumbe ukuthi abantu sebonakale ngikusembuka ngaleli hlelo ukuthi usedumile yabo kuzobe ngahlaphe uyatshela kodwa nje kumini usanje ngoba wayenjalo akaza ngishintshile.
Ehe, kuyafundeka kodwa esikoleni?
Yebo, kafundeka
kula ngumqamba amanga and very talented.
Yes.
Yeah,
very talented.
Yeah.
So imaphi ama gifts anawo esimsweli mhlambe uyiwona lomculo esimazi ngawo noma kukhona yini ezinye iziphiwo naledi anazo esingazazi?
Okwamanje mina ngingasho kulokho esisibonile thina angikakwazi okunye ukuthi ugudi kangakanani. Yeah, she's good when it comes to umsebenzi wesikole and then mase bani talent lakhe lokucula she can sing.
Yeah,
njengoba nje sibonile senibonile nami izwe lonke libonile ukuthola ngisho iaward nje she can sing she's talented ngokucula ilokho bengisakwazi ngayo.
So ningathini kwezinye izingane njenga no thisha abafundise uNaledi wazi wafika kulezinga akulona ephambweni. So ningathini kwezinye izingane kwezinye izikole mhlawumbe kwezinye indawo ezinesifiso zokuthi nazo ziphumelelise amaphupho azo eziphiwe ningathini
mhlawumbe eculeni ezinamathalente
ezines
la esikoleni sine drum.
Okay,
uma nothisha wayo nje
emsweni.
Ngicabanga ukuthi uzochaza kabanzi umsweni ngepoint and uzochaza kuzwakale kodwa nje mhlawumbe mengingaphosa kancane ukuthi social media siyasiza kakhulu. If they could just capitalize on that, especially kulezi kulama platform akakhulukazi abawasebenzisayo njengabo TikTok nabo WhatsApp, bayiveze amathalente abo lapho ngoba ila aphumelele khona uNaledi. Ubonwe kuFacebook watrenda waziwabilo uNaledi namhlanje esenimzelela ikhetho kuhle. Ngicela umsimiswele ayisho kahle le ndaba yokuthi senze njani kubantwana bethu misifuna babe nenqubekela phambili ngoba sinamathalente amaningi ekhetho kuhle.
Masimiswele.
Yeah, engingakusho mina njengoba kuthiwa-ke njengothisha wedrama, okay. So engingakusho mina ngidila nabo labantwana and ngiyakhona ukubabona ukuthi okay lona utalent ukuphi, isiphiwo sakhe siyela ngakuphi. So engingakusho ngingakusho mhlawumbe kugxile kakhulu even kothisha abafundisa abantwana ukuthi ufuna ubavumele beziveze because akithi sonke esigood encwadini, right? So kumele umvumele aziveze. Omunye uyacula, omunye ubhala iy'nkondlo, omunye ukwazi ukuzisho iy'nkondlo, umnike lelo thuba lelo and then mase uyam encourage-a-ke uzame ukumbhekela ukuthi akenze kanjani bese efake iy'nto zakhe-ke kwi-social media njengoba umede mcaya kadesha bebonakale because u-social media is very powerful njengamanje. So wabonakala khona nje into yakho walokhu ibonakala ukuthi iyavela gcina abantu bekuthanda uzuthola abantu abazokwazi ukukusiza ukuthi okay no sizokwazi ukumsiza njengoba kwenzeka kuNaledi. So bakwazi ukuthi bebone i-video leyo wagcina waphakanyiswa u-Chris Brown kanje unganakile unganake muntu. So yayilokho engingakusho isikole yayo it's very important ukuthi beye esikoleni befunde but kukhona obonayo ukuthi no ithalente lakhe lingamisa ey'ndaweni ey'kude.
Sibhizi kodwa engingathanda ukubuza sesivala, ingabe uNaledi wenza kanjani ezifundweni zakhe?
UNaledi wenza okuphakathi nendawo kwamanje, but-ke sineplan njengesikole ukuthi simenze ukuthi aphumelele uNaledi nazo zonke iy'ngane. In fact, i-target yethu ukuthi sithole 100%. Lo 100% ebesiwutholile nalo sazowuthola, uNaledi uyiphathi yamaphupho ukuthi nayo awuthole. Siyabonga kakhulu. Njengoba nje usuthe sekokugcina, ngizothanda nje ukuthi ngibonge kakhulu kothisha basekhetho kuhle, ikakhulukazi abamnike i-support, bamsupporta uNaledi aze afike la ekhona, abangakhombisanga, abangamenzanga ukuthi uNaledi azizwe ehlukile kwabanye. Ngibonge kubafundi futhi basekhetho kuhle abamphoshile uNaledi, bangamcwasa ngokuthi useyi-star bese beyam-isolate. Ngibonge kubo bonke nabasebenzi nabo bonke bekujabula wonke umuntu uma iphumelele. Injabulo kaNaledi beyinjabulo yethu. Siyabonga kakhulu.
Naledi, siyabona ey'nkundleni zokuxhumana uChris Brown osixoxele kwenzakalani, kwenzakaleni, kuqale kanjani, uthole kanjani ingoma yakho, ukubone phi uya, kwenzakalani?
Chris Brown sasicula la esikoleni no-classmates bami. Then Savitora is a teacher, one of my teachers, Koko classmates wami, and Valapo, white poster on TikTok, then it went viral, and Valapo, Chris Brown, Wabona, video, then Wakiluzi, and the sampling Gengum. Yeah.
Oh, okay, when the sampling Gengum? Yeah. And how did you feel?
Ngajabula
kakhulu. I can imagine. So indondo yakho enhle kangaka, inja iyasinda, iyasinda ne, ucela ukuyibona. Wow, it's heavy. Yo, inhle. So amahle, njengoba sesazi ukuthi uNaledi usephumelele, useyazi umhlaba wonke, mhlawumbe eyiphi indima oyidlalile empilweni yakhe njengamanje? Uniphatheka kanjani esikoleni? Uphathwa kanjani esikoleni? Othisha bamthutha kanjani iy'ngane zesikolo? Kunjani esikoleni njengamanje?
Oh, aphiwe yabo esikoleni sathuthwa ngale ndlela le bethutha ngayo qina. Ayikho into ehlukile ukuthi mhlawumbe ukuthi ngobanake se-celebrity sethole special treatment, so-ke sithuthwe ngendlela efanayo. According to ama-awards la adenominate kuwona, kuvoteliwe nathi besihambe sikhankasa. Yabo ngikhumbula the other day sase-April seat etekisini sesibuya savotisa wonke umuntu, wawumnandi nje. Sicela abantu ukuthi bemvotele nala esikoleni kwi-principal, babehambe belo bekhankasa kwezinye iy'kole ukuthi yena awine. Kwaphushwa ngempela, then wawina kwaphi. So nje sasibambise netro the whole process ukuthi aphase abe ukuthi awine njalo kwamalowo kwama awards lawa so free. Yeah,
UNaledi uthole i-award.
Oh,
ube bambene nenkulu.
Yoo.
Hey ube bambene nenkulu laphayana. Siyambona unaledi as young as she is.
Yeah.
Nizizwe kanjani njengothisha
balanga?
My word.
I see but kuphthongo that night, if I remember well, it was Miss South Africa. On that night, I just forgot the date now. Unfortunately, it wasn't.
8th August, if I'm not
mistaken. Yes, yes. So we're in a visit with TV. Yeah, it's obviously the following week. Asilalanga. What in for Nela J on WhatsApp calling? I was so excited. My goodness, I couldn't sleep. Saslogo school, man.
I can imagine.
Sitko siamlenga na sizo yenzelani. Hey. So, Magabuye,
why nominate you?
Three times. Yeah.
Wow.
So she had three nominees.
Mm-hmm.
Nominee.
And it's not Tina, no, men lie. Si, ben lie, the cool, si, hamba, nice, have his cancas, I go to spell with a hotel and Miss Lucy Cucuzella, si, shooty. I could lose it all, and I want to wait to go down to cut a nose band, make them say, it all? Hey, old.
Masimsweli memnqayi siyabonga kakhulu uSimzweleni Media for leli thuba siyathoba kakhulu siyazi ukuthi nimatasa uningi isikhathi sokubhala siyathoba siyalibonga leli thuba enisinikeze lona wakho
ngingadlulisa ukuthi fa aqhubeke ayimisele iguli yethu njengamanje wasenza umatric ukuthi siphase nje ukuqala lokhu ukuthi nje siphase mengaphasa-ke konke sekuzohamba ngendlela esiplanwe ngayo yabo ayimisele uzosazophumelela-ke vele kodwa nje fa aqala phasi yabo khona nje mina uyishaba ukuthi nje sami sofunda naye next day school elo university yosezoqhubekayo nomnyuzik wakhe kodwa nje fisa ukuthi into yokuqala kube ukuthi siyaphasa then fisa nenhlanhla-keke
Amahle siyabonga kakhulu sibonga ithuba lakho sibonga nokuthi ube umngane omuhle siyakubonza umngane oqotho kunaledi esimthanda kakhulu siyabonga ithuba osinikeze lona siyabonga naledi lelithuba Simzweleni Media siyabonga ukuthi usiphakamise esomningizimu Africa especially when ungane yesikolo umntwana osasemncane siyabonga into osenzele yona awuzenzelanga wena kuphela nomndeni wakho but usenzele sonke njengomningizimu Africa sibonge nalethuba osinikeze lona siyazi ukuthi kumatasa isikhathi sama exam wenza umatric kubalulekile ukuthi uqhubeke nesikolo ungathini kumuntu ongananawe onephupho lokuthi azibone ewumculi ngelinye ilanga but ungathini ngendaba yesikolo kubaluleke kangakanani ngoba sikubona nje wena uyaqhubeka nesikolo kubaluleke kangakanani ukuthi noma unaso isiphiwo uqhubeke nesikolo sibaluleke kangakanani isikolo
nami ngiyabonga kakhulu Nimzulini Media into engingayisho kwingane nomuntu angabami ukuthi qhubeka nje nesikole ngisho ngabe kuthiwa kunjani isikole sibalulekile isikole futhi isona nje sokuqala isikole sibaluleke kakhulu isikole ngisho ngabe kuthiwa khona into eyenza eceleni but isikole nje isona esibalulekile
babukeli sizwile indaba kanaledi siyathemba ukuthi iy'ngane ezilingana nonaledi zizofunda kwindaba kanaledi ukuthi akukho okungenzeki uma unephupho uma unethalente liveze ithalente lakho ukuze nabanye bakubone balinothise ithalente lakho ukuze ufike kuleli zinga leli unaledi akulona namhlanje ngoba simbona ephethe indondo yakhe enkulu ngale ndlela eminingizimu Afrika ephumelele ukudlula abanye abantu kade baqala ukwenza lo mculo but unaledi siyambona namhlanje esenza ukuthi siqhenye ngaye esimningizimu Afrika siyabonga naledi ngaleli thuba
singathi umuntu iphupho lakhe uyalazi umuntu iphupho lakhe akalale phezu kwalo uyabona nje la ukuqhamuka kanaledi sekwenze ukuthi kube khona nabanye abafuna ukuqhamuka mhlambe thina kusikhulisile kuthenini sibheke ukuthi amathalente ezingane siwavundulula kanjani ukwavundulula kwethu amathalente ukuthi sizame ukuthi mhlambe sibavezeke manje ngingathi nje njengamanje mhlambe kakhulu ukuqala kwelento yonke singabonga kakhulu kuMzweleni Media uMzweleni Media udlale ingxenye enkulu kade waqala usilandela ukusilandela kwawo iwona bo promoter kakhulu ndibe sezenza ngaphakathi esikoleni ngesikhathi ingane ziyibona ama event besiba nawo ziyajabula kakhulu sifisa ukuvela mhlamba ibona abadlale ipart bengemuva beyama silent partners abenze ukuthi sibe la sikhona siyabonga kakhulu nakuwena sisi ngibonga kakhulu ngoba senze nabona ukuthi nesinike ithuba lokuthi sizoyibongela mathupha ngwengxenye nangeqhaza elibanjwe umzweleni imithi sithi ke siyabonga kakhulu sikhetho kuhle engathithi bangasabalala nesabalale niye nakwezinye izikole niyithuthukise inanda yonke niyithuthukise intuzumo niyithuthukise konke lokho enikwenza kukhulu kakhulu kusibeka kukhulu ezingeni eliphezulu siyabonga kakhulu.
Siyabonga kakhulu thisha omkhulu, siyathoba, siyathoba, siyalibonga leli thubo sinikeze lona. Babukeli bemzweleni imidiya nizwele uthisha omkhulu usekhulumile umngani kaNaledi uNaledi kumnandi sisesikoleni sesibone konke ngoNaledi sesizwile ukuthi uNaledi uyingane njani. Qhubekani ke nisilandele kuYouTube nisubscribe and like our pages sikhona nakuFacebook we're also on TikTok. Peace. Ngale yangoma yakho lesithanda sonke leyo yaziyo nawe.
Ayebo. Ngiba nguNkulunkulu ngangiphe kona. Ngiba nguNkulunkulu ngangenzele kona. Ngoba abanye bayalifisa leli thuba. Kodwa abalitholi.
Siyabonga Naledi, thank you so much.
Sanibona nigama lami nguNaledi aphiwe namhlanje ngize ngokuzongicela ukuthi sacela ni like ni followe ipage lemzulwini media niphinde ni subscribe futhi.
Imina futhi sengiphinde ngabuya. Siyabonga ukuthi nihambe nathi yonke le ndlela. Nibonile sifunde kuningi ngoNaledi, sesiyamazi kangconyana uNaledi wethu lesimthanda kakhulu. Sacela ukuthi ni subscribe and follow us on our YouTube channel, it's Mzweleni Media. We're also on Facebook and also on TikTok. We love you.